Tusikilize weka ngoma sauti bana.
Eh tuimbie wimbo keki si ugali. Shabana Torebove. The National Super League Champion 2022-2023 Shabana Football Club. Haya, mtaniruhusu sasa niwapange kidogo tena. Gavana atanzia naibu wa gavana.